It was at this moment that he knew he fucked up.
Umeabiwa ile madres ulikojolea ukuja utoe nje kwa jua na ile sufuria ya uji uliraba ukuje uoshe.
Oh my god.